cy'imyo dubujoboha no musi cy'abiteka fashijwe ikoranye n'ubushikiranganje bugiye kumesha imesha makuru n'ubuhinga bwa none bwo gutegura uruganda rw'imisi itatu uruganda rwateguwe mu ishyirahamwe ryitwa East African Communication Association ishyirahamwe ya Yaselimia sanswe irimwo uruganda rugamije ko ruhuza imigwi itandukanye y'abantu begwa n'ibyerekeye imesha makuru ujyanye n'ubuhinga ariko ujyanye bose n'ubushakashatsi kuba turi muri kaminuza harimo rero uyu munsi nkuko mumva birimo ibyo umuryango wa karere ibihugu byose byo muri EACA biri ngaha ariko kandi yashamiriye ruguriye n'abandi bantu batari muri EACA bo hanze Iburaya muri Amerika n'abandi intumbero y'uru ruganda ni kugira ngo duhuze imigwi y'abantu batandukanye begwa n'ikibazo cy'amesha makuru cyane cyane turabe inyifato yaranze amesha makuru bicishije mu mbuga ngoruka bumenyi muri iki gihe cya coronavirus turabizi yuko cyabaye kiza kigoye ariko amesha makuru akoze ibintu bidasanzwe ariko kandi hari no nibitagenze neza bicimbye twa kwita desinformation mu gutanga makuru atari yo rero uruganda ruzotuma abahinga bo mu bushakashatsi mu university atandukanye yo mu karere ka yase bari ngaha nabo mu Burundi nabo Iburaya nabo muri Amerika baganira n'abamesha makuru bo ngahe wacu nabo mu karere ka EACA kugira ngo barabe ibyagenze neza barabe n'ibitagenze neza ariko na cyane cyane barabe ukuntu bobaho kubiteza imbere kugira ngo ubuhinga bwa none ntibuhinduke ikibazo ku isi ariko bihinduke inyishu cyo gituma rero twiteze yuko inyuma y'uru ruganda abamesha makuru bacu bo ngaha i Burundi bazoba novuga baronse izindi nkomeri zishashe kuko twifuza yuko muri iyi minsi ya vuba zo nimesha makuru by'i Burundi nabyo bitanga amakuru yo mu karere ubwiye muri Kenya ukabisoma ubwiye Uganda ukabisoma ubwiye Rwanda tumenyereye ibya hari ari yo dusoma turi nga konezego natwe tubonye ibya tubisomera iyo tugiye mu ngendo zitandukanye rero ntabwo badufise turabizigiye yuko abarundi bakerebutse baciye ubwenge kandi bazafatira umwanya kugira ngo baganire hanyuma y'iki gihe baheze bavuge bati n'uyu he mwanzuro twafata ariko ikindi cyanyuma novuga kwa turi mu muryango wa karere ku Afrika y'Ubuseruko ni byiza yuko abantu bamenyana byashobora gukorana y'abantu batazira inti bashobora gukorana rero twifuza yuko iminsi atatu abantu bazomarana bizotuma bamenyana neza hama bamenyane ico bo kungurana bizotume inyuma y'uruganda habaho bamwe bagenda muri Kenya abandi baza ngaha bifatanyije mu maproje azokorwa hamwe mu bashakashatsi n'abamesha makuru